geno no.
Alex, ere kaka nowinjo be nochako twak makama? Parni nochakne godo e yo maliet matin kane naneno ka achiel kuom mana ma en jatendwa e kambi kali na Skaikai nochako kunyise ni wach madhi mbele en ni gidwaro ni mo jatend piny Kenya ogwe tao kendo wuogi e kom. Nochake kuma liet. Kuom mano, bende ne nyalo bedo ni nitiere en bende nomiye bedo kod na okobedo ka chunye okwe ahinya kind twak makama. Bang'e ochako penje kotenre kod thoe moseneno kaeto gi jogo mosewito ngima gi jogo mohinyore kinya bende nitie nyaka mwandu molal. Ere kaka nowinjo o approach kata ochak twak makama mondo mi bende oket geno mar jopiny obed ni nitiere machiegni?
Ing'e ni muma wacho ni duoko mayom ema timang'o?
Kwe
mirima. Emomiyo nakwongo wacho ni rais nonego read the mood of the nation. Nonego ng'ini to mood mar nation chal nade, ijiyo wang'. To kane otimo press conference mokwongo cha, aparo ni noko read the mood of the nation. No decide mara ni
apa niembe mood ne noko
ochaka chaka.
Nation no winjo read mood.
Koro kata ji nowacho ni to rais ni kata kawuono ok moswa. Osoma gimosomo to wuok on the
ground. Nochwanyore.
Wang'eyo ni nochwanyore. Lakini onego bed the bigger person. Because we say that onego beni, you are the bigger person in the country. The country is bigger than every one of us. Tong'eyo man. Omiyo nonego duok mirimbe piny mokwongo. Omiwa duoko mokwe. Kata omi jopiny duoko mokwe. Kasto, okwa ng'uono. An mane kaka paro ni samaremo chwere piny. Iwacho ga ni one too many. Kata no beni en ng'ata chiel kende motho. To nonego beni rais kwayo ng'uono on behalf of serikande mondo wach ni mosuru gigi motimore ng'o? Gigi motimore. Wadhi ng'iyo kaka wach ni notimore. To kane bed ni wan gi migepe machalo IPOA. Do wacho ni kata ni IPOA koro onego beni ng'iyo kaka thoegi notimore. To rais nokoloso machiegni gi weche go. Kata kani winjo twak manyoro, ochal mana ng'ama ni biro, mondo okwa ng'uono, to noko read in between the lines. Noko neno kaka twagno nedhi. Omiyo nonego medino kwongo kwa ng'uono mondi, to wacho ne jopiny, mosuru gi gimotimo. Nikech chunji osechido gi thoe marasipo. Para ni piny Kenya ni, wasedhi through a lot in terms of thomosotimoron because of political instigations gi kimachal kamago. Omiyo dhano ka ji otho kata ng'ata chiel otho to gwe chunji ji bedo gi mirima ni mae gima serikandwa koro nigowa. Moko onego beni in the case. Rais onego beni is the bigger man, is the bigger picture, in the bigger picture mondo okwa ng'uono wach ni okwe mirimb ji, okwe chunji mondo wach kaka odhi geng'o gik mosetimore gi. Omiyo duoko geno no bro bedo matek bro dwaro ni mondo ti matek mondo duok geno ni. Nikech mirimbuji kupadu ni malo.
Na winjo